Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyame, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyame, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana.
Dawoyame, Alikolana, Buso Wami, Aukolana.